waayo gacmaha gabar yar diyaarinaysan ku noqdaan isoo wac.